Maite.
Sanno
so. Vuoi la forse?
I'm going to go to the house. Yeah,
yes, I'm the son. I got that in the morning, and I paid the orders of it. I would see, but I think I should come down the
find a
book
by
the judge. You
didn't
do it, but I'm going to be so hot in the water. Oh, you're not going to be so bad. I'm going to be so bad. I'm going
Okay, something.
Tell them niggas did it, but you take a move. We are cheating, yeah, we are cool. I'm about to fucking blow, yeah, if you know.
I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the angizokubona ke maybe jumpers nje ngoba uyicabanga grand lento le siyo imali le yabona yeke kulibe uzibhayizisa
la yena yona meta muvana
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the school.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Eh, boza ma boza, siza nge-staff ya njewa kusifoni.
Oh. Ay, towa fan. E delivery sile team. Chuti ya mada wa kufuwe. Delivery fan, alee ya bono uti.
Mshogo mwishere lo.
Mshogo mwishere.
Kepeke, poipe.
Kepeke.
Nya boni mbele, mkwazo standa. Lesi masisi mashkise.
Lale, 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 matote. Kona lende yeza hali. Mekona li situation ya kati yeza hali su. Lende kati yeza hali, matote. Abo uti ya pera nya. Ndina gizo nti, ndobu flebo bezwe ya ndo talengi kipi, aksili puta nite nyezi. Angiti nyezi, ayikite nyenye jongo mtu mfasi, mtu zungheli mani zami msebeza kanzi. Angiti nyezi nisho, mwaba mati nyoke ya mkeshe, angiti kujabi. Angiti kujabi. Ake kumutu laba. Maji kuza kanja nipo uti nilenzo kumulike mwada. Mwama nani kono safu nguli mwada.
Ni uto poza wako, ya uti tembegile po iti.
Finally,
you're going to
say,
I'm going to go to the clinic. Exactly, and I'm doing jello. Hey, mina angithandi abantu abaninkunzi, uNkulunkulu akayifundayo. Wey, uJesus so abantu uzobabhadala ngani? Ngithi nakhu ya ngiyatshela phela. Nakhu ke ngiyabuya eclinic, singena endlini. Ngithi Nkosi yami, ngicela amanzi. Khona wona wodwa isikhece samanzi akunalutho. Lutho. Yazi naleyo dust le ingcono, akuna nje lutho. Hayi shem kubi serious. Yabona mina ushuzi shem uyangisetha so uma ungaye nje efrijini uzothola atremeli uthola yonke into eserious ama-hot wings mina ngiyawadla bona Nkosi yami isono. Hawu qinisile shem kumele sibakhipheleni imali sithi bahlanganise mfana azoba right. Noma ungaletha iy'mpahla zengane yakho nje sithi ubazama. Okay ngiyakuzwa so. Hawu ushuzi phela usaphilile yazi indadami yaphanda. Uyahlanya phela. Hayi sizokhuluma mngani masengathe ukuthi kuba
I'm going to go to the house. Lesibani kokushuna kumasheni ke.
Vese kona phela kuyahlangana ngendlela yakho nokuthi akufiki la ngifuna ukuthi kugcine kufike khona.
Kunomuntu ozabela la wona. Nami ngaye ngahlala kulelo point ngathi kuzama ukubeka istars kodwa nje hamba uzama ungithathele ekhanda hayi kumuntu. Yabona lapha mina umehle bomu lapha. Intunzini. Yasebenzeka lapha nje yami njelo. Yasebenzeka nje lapha kumehle bomu. Lesibani ke lapha bese khona uafford
ingenxa yakho kanti hayi yabona.
Yeah. Ukuthi ngoba kuthiwa kusemthunzini njalo sentunzini. Mangampayisela loyamjita loya hayi leya udogeni nje yokuthi uze vele yabona uplanile ukuthi awuzosibana ufuna ichela grand ungafika ukushashala leya hayi leya ungazama ukuthi uzokushanga is 26 hayi khona nelenye nje aqeda kuyishashala uqeda wayibeka 6 feet underground loyamjita loya
uthule ndabe
na athi uyokudlala loyamjita kodwa ngiyasibaneka khona kodwa shikonto afford umama endlini uafford ningane yabona unqosi lesawo phela ntwana nje yami ibheke wena noma
ekspense ungayikhuluma
wonani
lezi ungayikhuluma mfethu ngisakhuluma mina ngendaba yokuthi mina eqala uzodliwa amafomu yalo lo muntu uyambona ukuthi shanga amabele amancane
kanjani ngana mfethu ibona njani ama
expense kwazi bona yezwa yini yonke into lapha ngakwa yena ufuna ngimnake mfethu angiyibathi yami ndawo ngizomisa ngakho
uyabona angizanga kuwe ngoba ngibhayizela yabona semdahi ngifika la ngijayela usespanini hayi ukuthi ngoba ngithatha kancane ispani sakho yabona ngokuthi wena amavukuvuku ngiyakuthemba nje yami yabona ukuthi eroundini ungafika ungene sihlangane yabona ngiyakutshela nje yami ispani sishaya grand yabona kunokuthi libubhayizisekile kanje phela manje awusekho grand ngenxa yencuthi ne-oledi layo balinde wena endlini yabona nawe unento zakho umuntu yabona njengomjini yabona leyona manje asingene eroundini nje yami sikhonisa ispani yabona uphuma ezitresini eziningi yabona nje yami yabona athi ngijikela kunishizi mani yosinenze 5 yabona hayi ngizokubonaka nje hamba ngiyizwa into engaphansi
ngizothi mntanami uthunyiwe uthunyiwe ukubala izizukulwane usindise phela laba bathwele umthwalo osindayo
Bobo said that Tuba Lobo is calling you to wear no Sindayo. Sitting Tanam Hambe to call you to the Fundayo. Gituba begging. Uba begging. Ah,
the streets in Bengapo.
Oh,
I'm a righteous
man.
Mariam, who was? Mariam,
I'm going to go to the house.
We ask now, Jepper, who's a born of Vedish? What are you?
I'm going to go to the police.
Pela, as quase o desmaio, as quase o desmaio.
Hello.
Ah, manje sizowenza njani ke mabhebeza? Uyazi mina ngihlezi ngiseranini mosi, ngihlezi ngishizile.
Enzi plan noruze kithi ke.
Ekhaya kini amafrotman wakho nabonke bakho, ngeke ngithole sengitrapeka le.
Phela wena uyisigebeng kanje, uthola bakushayayo nawe.
Asuyakhela mosi, ayike ngashayini. Ngenza basukela la ekhaya kini.
Buka mina. Ngicherry yakho, obvious abantu beza ngami. So wena uzoza ekhaya ra ngekuzo.
Ah, ngiyeza ke mosi bezwa ngawe ekhaya kini ke yabona. Makusho wena ngikhululwa kuwe yabona.
Okay, asikhumthe sheshaya uzoza nini?
Ah, anytime ngithola isikhathi. Ubona ngathi sengivela ngoba yabona ngingakuthembisa kana leso sikhathi ezingobe ngisesipanini. Ngihlezi ngishiya. Phela isipani sami sina isikhathi mamas. Kumele ngizame yabona. Khona mangizohlezi kunawe sonke isikhathi. So gawulani. Ichela zoyithatha. Kumele ngizame.
Yeah, isn't it? Come on, dude.
I'm not a little bit of a
Why you talking about the antidote?
Oh, what's it?
Ayazi kahle kahle ukuthi esipanini iphushani lapha uyawazi umshika shika nawe phela lapha
mina wena khawu ukuzistressa ngale out angina ufika ungasazi isipani la
ya ngiyakwazi
lokho sifunda khona isipani naye izofika isigeleze la isipani mina relaxa ngale out nje umuntu
yangona uyamazi mhlawumbe futhi unqumana kanjani
lalela angithi umtshele awu bokuwe bani mhlawumbe umtshele anti ubukhona nawe umtshela ukuthi kuhambani lapha kudlaliwe manje izofika ngokudlala vele naye ukuthi sifake inkinga enjani lokho akusho lutho yami ngona mina into esengijabulele bona lesingay spirit
yezo
kuthi ngitholile awuthi ngizospana nayo grand engakho baya ngeringas awuthi engaringa kakhulu njengawo phela wena ubaya ngeringas wena ngingichayela noma yini
yabona soqala ukungicika ke manje
ngiyakutshela ivari le
angithi uma ngificela emthunzini wami
ngifica emthunzini
wami bawu kanjani ngcono vaye ke mfethu yabo
iwe sisipana ngakhona
ikuse vaya mfethu
ubaya ngeringas wena
vaya ngoba usazi ukuthi ufuna ukuthinga kimi
ngona manje ngona mngani ngakani mangiphethe uma vuka uvuka manje yabo
Ekse vaya mfutit.
Bona shilla.
Ekse hamba man.
Hello muntu yazi ukuthi uyifaka into enjani.
Besumtshela ukuthi la kusethunzi lokufa.
Yayizo nje ngikhuluma ndoda.
Angilalela.
Igama lakho bathu bani?
Akangizwe uvusimuzi. Uzovusa
manje. Ke mina ngizolungena na sanitizer ngithathile na application ngisakhangela. Khona ikamera yini bazongitshontsha. Uza kusanitize.
Sawusam.
Ores.
Hayi.
Sanitize.
Yo, ayi, thana izinto zizophuthulizana lezinto zendlezi.
Ha.
Kwa
sebe ya ngiyona ndimani sikhule ngayo kathi
zonke
ayafiwa sana sana
mish.
Alright.
Ah, alright
nasizo sana. Sidodo. Uwe umuntu abanga
mbuzo right ngempela hayi.
Yeah, right.
Right makuba.
Help.
Ay, kuhle kakhulu. Pho ayibo ngizobona ngikana la. Oh, kahle kahle
ngicoba nezindaba ezimnandi ngibathele zona
I'm going to go to the house. Sengibese uzobalaza. Nje.
Ngiyathanda.
Ngingamndoda nami lasa.
Ngiyathanda.
Ube? Uthanda yini lasa? Uzoba.
Ah, unolilanga.
Nina ngihamba, ngikhathele umona, ngathi ngathola amanzi, ngigeze. Phuma. Yho.
Ngizokwenza lokho ngikuthi ngiyokwenza. Ah,
sengiyathanda.
Okay, perfect.
Akusebenzeki mase kuthi umsebenzi ngaphela usoze uhlale ezandleni uzubolele kimi kanti lento iphenywa yimi
usho uthini manje mngalo msengidida manje
kaze ngisho phela le delivery eyafika lana kanti isetshenziswa yimi yini
cha phela i delivery angithi yakhishwa ukuzilethe imali
ehle phela yenzani phela iplan lokuthi umsebenzi uhambe ngaphela la maphoyisa lawo sohlezi isikhala amaphoyisa kuze kube nini
hawa maphoyisa angithi sasethe sizolalisa
hayi phela hayi
abafana sebephelele
hayi sengamthola loyo hayi sengamthola loyo
baphelele manje
ehe bathathu manje bathathu
mina manje ukuthi umsebenzi loyo
yazi bona nako ukuthi hayi lo ngathi akakazi lutho ngoba nangesikhathi la kuzoyinikele wokubona nje kwaqhoka umdatsana
ngokona ngeke ukuhlinzele izibini
hayi kona ngiyakuthela
ngeke ukwenzela manga
hayi phela nami ngimbekile impela yonke into umehlo manje
bayatrebulana phela abafana abancane
hayi lutho ngani wami lutho 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 abafana abancane laba baphethwe yimi bezwa mina
oh okwabo kwalokho ukuthemba kangaka
hayi wena wathi ufuna ukwenza abantu bangaka indaba uyabona ukuthi wena ushupha manje uwe ufune wonke ke manje ama details
yini usunemfihlo nemngane
wami hayi yabona ngathi wala i rounding ngoba lokho okushuzi kuyamazi Hayi lezo thini asingamoshi isikhathi ngoba nami ngisafuna ukuthi ngezithu lokuthi manje ngicela ngihlangana nabo labafana labo.
Yenza njalo mngani wami.
Eh.
Yenza njalo mfuthu.
Hayi ulethe mfuthu.
Mfuthu.
Ngokwethu we.
Mehla bu.
Mfuthu.
Mfuthu nje.
Umsana nje yami. Kamba kanjani?
Awuyazi uyazi
ngizikina wena. Ngingene enhlale phela ngitse fast ngibona nje yami yangiphelela ngithi ayikhona.
Yeah.
Ngihlale ngizwe iskimi ngivonela ukuthi ngizozo ukuthi kambani.
Yeah. Okay ndona
bangabe ke aphile kanje yami. Evela nje yami yazungisize kakhulu. Ngokuvela la yesterday izolo.
Nosho.
Dakho mhlaba umfu ndoda ngisizile. Phela la sengizothola ichance ndoda ukuphuma kulesi limi lesisunsimbi. Yabona le ngisipana nayo leya bafu.
Yeah.
Hayi la umfazi leya. Ngisiphephe. Ngiringa sathi umuntu ongamtshela noma yini leya yabona. Alikabhayizisa. Manya ke mase ngiphethe wena la shaya isiphani one way manje kunayi ukuthi nasesuke sathukumiswa kancane ish
ayikona bazibe ngeke into bangayenza ngambe songimphoqa ukuthi ngiyenze
yabona
kodwa manje naye ke phela indaba le ngofanelela wena ana shows emvuthu zwayo sengimangazela amazi aqhamuka kule boss yakho manje ukuthi angazi umsebenzi usuzoma into efana naleyo sengimangazela nani ke lento le kodwa into engilethela phambili ayikho ukuthi imali lengabona
yabona njengoba sibekile njengoba sibekile nje manje usimehlwana yabona ukuthi kuhambana uthi amagadi izinto ezisibhayizisa kakhulu yabona
manje asayisekelile le ndaba yabona soshunini njengamanzi
ngakho
sithi
kumanca
yeah awutshelani manje lokuthi kolinda amaphoyisa ayikho lena mhlawumbe indlela enokwenza ngayo nhlanganise nyana ukuthi nithole ucash bayana nibe nifila yolinda uma ukuthi amaphoyisa azophula ngonyaka ozayo kusho ukuthi indlala kuphela
yalela ke njayami nababona uyaringa thanda ngoba usilemo na njayami noma uthathe izinto silefa yabona ngibeke stars
ngiyakwazi
sinokuye round nje thina namajita yabona mawuthi usimehlanu sasimisile iboza yami yabona sinokuye round nje namajita wathi ngibeke ngithi nokuhambana yabona
Thank you. How come Nangan Conugland as in Pisganjan? A Pis Langlin. Morphy takes in the Utical Westham Cabell. A heavy and Yuga in Quack. Oh, okay, bye bye. Ciao.
I'm going to go to the house. So, continue to pop. I won't.
ngangibona nale yateki seqhamuka lapha lapha yona uma ingama nje iphethe ithi ukudiliza ipopu nje le once ukushukumisa yabona
yabo
indlala ibhokile baba makunjena baba umuntu kumele asipane blind
yeah yeah
isipane blind
yeah
ushonile manje umngene uhlela emahlombe naza nokuthi ngenze njani la stopini meqeda ukukhuluma nazazi insola bayasalana nje sokuveka umuntu bayafika sebembamba inkunzi and ifika hamba nami eba ngaba yenzekanga yonke lento Thobe ya uzama ukuza ngiyacela ngiyakudinga mngani wami ngicabanga ukuthi uzongcotshela le Eastern Cape Yo ngiyacela uzame ukufika ngokusheshsha ngiyakudinga mngani mangazana ukuthi kenzani kube ngimlandile ngabe yonke le nto yenzakalanga Uzame ukuza ngokuphuthuma nefoni sandla sami siyaqhaqhazela ifoni ngathi yawa Okay usheshe mngani wami Oh usheshe uzongikhulumisa nabantu basekhaya ngiyasaba Angisho bathi kube ngimlandile bacabanga ukuthi yimi ngibathumela aba understand ukuthi akusiyi mina bengisese busy Okay, ke ngiyakuzwa. Usheshe, bye bye.
Yazi ngikhanda ngendlela engachazeka, ana bekungangibeka, amehla kenza ngibe nomuzwa ongachazeka.
Uyabona muzulu ukuthi ish engathi uswalwe intombi. Fanele sisikhathi sakho mina
lana. Ngiyazi boza ukuthi nje lendaba angazi ukuthi afike kahle ngizophela ngaphoza amaboza. Kodwa ngicela ungiphe indlebe nje ngike ngiwulume boza amaboza.
Wendoda ngilume indlebe mashinyani hlukane namphansi. Ngilume indlebe mashinyani hlukane namphansi.
Boza yami senti kanjena. Vusimuzi bayasebenza eceleni bona. Ngoba uthe wena akesimo esingasiphusha istaff. Kodwa bona bayasebenza eceleni. Ngithe ma ngiyokhuluma nangixhuma nezabo eceleni zangitshela ukuthi kahle kahle bayasiphusha imokolo bona kuzangaphasa.
Hhayi manje usuyayimosha ngokuthi manje ungitshela ngento eziwe ngabantu. Uyamkholele lo muntu ozokutshela lento.
Boza, iqiniso leyo ngishoyo, iqiniso leyo ngishoyo. Ngize uze wanginikeza nanezithombe zabo. Nazi boza yami boza. Yimo yabo.
Ngisamfuna, 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 Where are you?
Yes, well, I got that way. Can I say, you want to tell him? You know,